amfanin da soja yaran aibo hasan abdulaziz allah tsare wai yazi billahi yaki da lalace wai yazi billahi wai yazi billahi wai yazi billahi rufai goga da soja rufai goga da soja